kyerɛ mo kwan a ɛfa so nya internet free, sɛ nya bundle free, free unlimited internet asɛm na meka, nya SMS free, ɛsɛ nya call free. Di hia nso bɛfa wo sim sɛ ne mafa me die sɛ wo sim ne kura me sim ne me chip ne kura me sɛ wo ne kura me di hia nso bɛfa wo die sɛ de me die kura me wo ya wata ne ne si oh baby ya ayi si na ɛhɔ no ɛtwitwi no wo ba ha na. So on the hand on the first one, no, the decay. How now will be chichi? Be chichi. Oh, be chichi good, no. Now it's a silver, no. So on. Tino. Be chichi, actually. Be chichi, actually. Oh, Tino, be chichi. Na ese silver no ti unya odade bia na ese eyi bia na ade atwi ti meme de mafa screwdriver eni na mdi atwi
so vini yidi na mi kichi no. She knew you. No one should answer. And then you saw me kitchen. It's cheery. On the iron. I is a silver. That means I disconnected. So, the answer would be a show phone. A show phone number. If you come. Oh, that was it. So I say, Nyam Ramami. Emma Rinfi. So best subscribe to the channel. Right. Thank you. God bless you. Bye.